takatifu, maana hapa ni madhabahu litayarifu takatifu. Naomba tuipe heshima yake. Wale ambao kama una zawadi ya kumpa Mungu, tafadhali shikilie, unampa baadaye. Asanteni.
Thank you.